Molweni bahlali. Masithi ke sinonqandathu one right angle, ngesilungu I right angles triangle. Masizobe ke nansi I 90 degree angle yethu. Sixelelwe ke ukuba ubude belicala ngu 14. Ukhumbule ke ukuba leli kuthiwa yi hypotenuse eli. Elicala lisezantsi ke ubude balo ibe ngu 9. Eli ke lokugqibela kuthiwe ngu-A kuba asikalazi. Kuphinde kuthiwe ke kufuneka sikhangele ubude buka-A. Njengokuba besesitshilo ke le yi-right angles triangle. Ngoko ke siyayazi ukuba xa siwazi amacala amabini bamangakanani ngobude, singakwazi ukufumana ubude becala lokugqibela ngokusebenzisa intoni laa nto kuthiwa yi-theorem kaPythagoras, i-Pythagorean theorem. I-Pythagorean theorem ke ithi ukuba xa ubude be-hypotenuse buziphinde kabini, elo nani liya kulingana nobude belinye icala buziphinde kabini, ladityaniswa nobude becala lesithathu nabo buziphinde kabini. Ngamanye amazwi, sidibanisa i-square salamacala amabini mafutshane, loo nto isinike i-square selicala lide, libizwa ngokuba yi-hypotenuse. Xa ungaqinisekanga ke ukuba leliphi elona cala lide, okanye icala elifutshane kunelinye lingagqibeki, kufuneka nje ujonge, ukhangele eli cala lijongene ne-right angle. Khumbula ukuba le theorem isebenza kwi-right angle triangle sort. Icala ke elijongene ne-right angle lelona lide nelibizwa ngokuba yi-hypotenuse. Kulo umzekelo ngu-14 ojongene okanye ochasene ne-right angle. Sikhumbule ke ukuba i-right angle yi-angle engu-90 degrees. I-Pythagorean theorem ke isixelela ukuba i-square kuba ke inani xa liziphinde kabini kuthiwa li-squared, umzekelo u-2 squared or u-2 to the power 2 ngu-2 ephindwe kabini kwangu-2 ke phofu. I-Pythagorean theorem ithi ukuba i-square sika-A sidityaniswe ne-square sika-9 isinika u-14 squared. Kubalulekile ke ukuba uqonde ukuba u-9 squared edityaniswe no-14 squared akazusinika u-A squared kuba u-A lelinye lamacala mafutshane. Asinodibanisa ke inani elikhulu nelincinci sifumane elincinci. Kuxa sidibanisa lamacala amabini mafutshane apho khona sizofumana icala elikhulu, i-hypotenuse. Apha sino-A squared plus 81 equals 2. Masibale ke u-14 xa ephinde phindwe ngo-14. Sizothi ke u-4 ephindaphindwe ngo-4 ngu-16. U-4 ephindaphindwe ngo-1 ibe ngu-4. Sidibanise no-1 ibe ngu-5. Sehlise ke u-0. Sithi 4 times 1 ngu-4 no-1 times 1 ibe ngu-1. Sidibanise ke ngoku u-6 no-0 ibe ngu-6. U-5 no-4 ibe ngu-9. U-1 ke simehlise. Loo nto ithetha ke ukuba u-14 squared ngu-196. Sithabathe ke ngoku u-81 macala kuba sifuna u-A squared azihambele yedwa. Ekhohlo sizoshiyeka nje no-A squared kuba u-81 no-81 bazocimana bashiye u-0. Sishiyeke ke ngoku no-A squared is equal to u-196 minus 81. Ekunene ke u-6 uthabatha u-1 ashiye u-5. U-9 athabathe u-8 ashiye u-1, sehlise ke u-1. Loo nto ke ithethe ukuba u-A squared is equal to u-115. Siyayibona ke phofu. La 196 minus la 81 ngu-115. Sikhangele ke i-square root sika-A squared kuba asibuzwanga ngo-A squared, sibuzwe ngo-A kodwa esikwenza ngasekhohlo. Kufuneka sikwenze nangasekunene. I-square root sika-115 ibe bubude buka-A. U-5 uyangena ke kwesi square root kangaphi? Kuba esi square root alizuba linani elipheleleyo. Izoba linani eline-decimal. Into ke esizozama uyenza apha, i-square root sika-115 sizozama usenza singasebenzisanga sibalimanani. Sizibuze kungena ntoni ku-115 ingashiyekeli. U-5 uyangena. U-5 ungena kangaphi? Ungena ka-23. Asiphako bobuthuba. Zombini ezi ngamanani ekuthiwa zii-prime numbers. Kodwa eli nani asizukwazi ulibhala lingabi nazo into ekuthiwa zii-decimal. Masibhale ke ba u-a si-square root sika 115. Kodwa xa sifuna ukuqonda kuba inoba ikobuphi ubuthuba siqikelele, singacinga ukuba i-square root sika 100 ngu-10, esika 121 ibe ngu-11. Kuba ke u-115 ephakathi ko-100 no-121, inani lethu ke lizoba phakathi ko-10 no-11 nakhona. Obo ke bubude buka-a.